Angaze ngayibona intombi njengawe, ngalihamba lonke ilizwe ngifuna nanawe. Waze wamuhle, wamuhle, ngithanda wena wedwa akekho omunye. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena. Wamuhle amantombazane ungithatha ungibe umuntu wesifazane. Ungisuse emagqumeni, ungisuse emakhosombe, ungifake emathandweni. Let me love you, let me love you, let me love you more. Show you more to my love. Oh, yeah. Angaze ngayibona intombi njengawe, ngalihamba lonke ilizwe ngifuna nanawe. Waze wamuhle, wamuhle, ngithanda wena wedwa akekho omunye.